E mihi ana ki a Rob Ruha me te rōpū Ka Hao, ka Waiata I tā rātou Waiata ko 35. Ka rongo au I tēnei Waiata, ka harikoa rawa atu a hau, ka whakatangihia ki taku tamahine ki ako ia I ngā kōrero mō tōna whenua. Me ngā kōpaki paua, ko aumihi e rere ana ki taku tamahine ki a Nikau, ko te aroha kā mau tonu e taku tōrere. Anei ngā reo Waiti o Rob Ruha me Ka Hao, kia ora tātou katoa.
Aire a tapa, mō tapa, kōnunua koe ana tukua. Pare a tapa, kōnunua tapa, kōnunua koe ana.
First place to see the sun, the tide of it is always on. Best be ready for the time of your life, cruising on the highway 35.
Demanao